record label Michael Jagger. I mean, NDG license that particular music, that particular track. Go, 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 go. That particular track, Nameza Kotamini, that particular album. NDG license, yeah. Mandinaria na plate, yo. Mandinaria na digital marketing, yo. Mandinaria na online, yo. Mandinaria ni henine. After this month, my payment drop, yo. Muneji hiye borokorobo wanine furanya. Jake ne Mike Ejaga. Jesse Adalo. Nihe onyere unu. Mara na unu nwere obi. Abi akwa me abi iku maka brand Jotter. Maka na brand Jotter enweghi ugwu obuna oji Mike Ejaga. O nweghi ego obuna I ga-asi na brand Jotter. Nwetara na that particular music. Mabu nwetara na that video. Oji egwu Mike Ejaga we play. Isi no nwere ego obuna brand Jotter nwetetru. Na that particular music, ngwa. Je were egwu orinta brothers mabu asadobe. Were ya me nke gi n'oge a. Were ya me nke gi. Me egwagwagwa ngwo nke gi. Me Sunday onwe ndị nke gi. Me obi nwanne nke gi. Me onye bụ onye nke gi. Me nwa ada dị mma nke gi. Egwu orinta brothers. Asadobe. Ka nna agosisiru na ihe a. Me nke gi. Bupụta ya. Ya wuo. Onwe ma ọkọbụ ọbụna. Onwe kọbụ ọbụna iwepụta nwụrụ na ya. Kaị na-agwanụ na onwe anyị eziokwu. Ihe m na-ekwu ebe a bụ record label Mike Ejaga. A gara m iwe ka yesterday. Ma ndị na-ere plate yo, kịta ka plate ya sara si ọkụ. Ebe ọ bụla ije, nna m eze akwọta m enyi gwọgwọgwọ ngwọ. Ndị plate a na-asụ afịa, a na-ebupụ album na-ekechi. Emego dana company. Company na replete di chi chi. Adigo busy now. Ebuputezi abom ochie. Eje go boss ba o. Chaba ebe di plate ochie de. Awon ke nru na original plate. Ndi we ka mande na do abu nke nka kuru aku ya. Ana ekechisi. Ma ka da le luta na highlifeng.com. Eje ba download te. Egwu na gba na plate. Yo say ga number. More music at highlifeng.com. Makoja, ndi work akuni. Unu ni ne jisha Mike Ejaga ugwo. All the real people ji this man ugwo. Not unu wa. Then, nda ni ne mere this challenge. Nda ni ne mere this challenge. Unu ge wo pute percentage in kunu. Unu nda ni ne attack on brain jota. Sabini su me challenge ye. Biscuit me challenge ye. Crazy crank or crazy jack may challenge you. Unu nile me see this challenge. Mwaburu ke kubi yotu wang. Unu ge wepu te something je kene Mike Ejaga. Kaikuse yotu wang. Anwe ye di che ni wore regu mado kuhari ya. Da ni wore regu mado wore ya me background program ge. Which ni post wo ya. Now something nagara unyang automatically. It's just like even the kuoku agita na sege. Me tu akena share button to saramia. Once it to saramia, all my own thank you. All my own esige dalo for to sarim. Dalo for I promote I amku. Tan wen wacha tan wa something. Aye brand jota mere yam. I kusiri si brand jota. Nya, that record label ma ikeja ya kusiri jo ipo brand jota se. Aye kene rege. Nije bo pota ye, ije bo pota ye, nya. Ema tu abu I je no ere ngwa afia now. O se ke eh o de mi me ndi bada da chozi ya do we mi. E je na warehouse ba mi na kakus. Popota ngwa afia ochi. Ngwa afia wusigoro nu. A chozi ibu na ntu. I popota ku odi kwa fresh. O sara kwa okipazu a. O nwuro plate na ere na afia now for ndi ka dere CD. O nwuro plate na ere na afia now. Da na egu Mike Ejaga. O brand Jotter meria. Biko kai kwosi na other states other atosu oto wey capital ku brandata he make millions he make hundreds of millions in any this man ego peanut 2 million what is all this ngwangwa je were go renta brothers but we go send no problem we are giving you just I na go ahead were go send more renta brothers may you are go, you are free you have ni make were ngwa were go ke jacote you have ni make were kanka abrahim mota deron woro kunwa nke mmadu mere